ukhalela
asondela
asondela
mama
yo
mama Ntsikelelo
Sundela, Sondela, yo, Sondela, Sondela, yo, Sondela, yo, Mama, I don't see it at all.